Programu yathu ya kulondoloza msabata ziwiri zikubwerazi tikhale tikumvetsetsa bwinobwino zakufunika kokhala ndi ndondomeko zabwino zakayendetsedwe kachuma cha dziko komanso kuti kodi ndondomeko zimenezi ifeyo ngati nzika zimatikhudza bwanji komanso tingaonetsetse bwanji kuti ndondomeko zimenezi zikutsatiridwa komanso zikuyenda bwino inuti mudzakhale pomwepo poonera MBC Zodiak Komanso Times, ndini chimwimwi kujaliwa. Kuti tidzamvetse bwino nkhani imeneyi.